Molweni baphulaphuli beIngwane FM, kuTopo the life coach, a future thanatologist. Sithetha ke kwa thanatology ngezokufa, ezokufelwa, ezokuzila nezokuthiwa igrief ke intsizi le esiphila nayo xa siye safumana ukubhujelwa. Leyo ke yile program esithi ke yincoko nge-thanatology. Sithetha ngezokufa nezokufelwa. Sithi ke namhlanje masikhe sijonge ukuba abantu bejonga indlela ezimbini zokufa. Ndizawuzibeka nje ezimbini. Sithi sinokukufa kokuba umntu afe ngesaquphe. That is called sudden death. Sudden death ke siyayazi uba iza ngendlela ngendlela. Sibe sesiba nokufa okokuza kancinci kancinci okonwabo. Siyabona nabo busiza bukhona busijamele. Kodwa buthe chu buyeza. Kuthwe ke leyo ke it's slow death. Sizawujonga ke namhlanje ndithemba ke abaphulaphuli bazokhe bangene. Bakhe batsho ukuba bona bacinga ukuba kokuphi ukufa abanga preferisha khona. Siyayazi uba akho mntu ukufunayo ukufa. Leyo into is a fact. No one really wants to die asifuni. Kodwa ke siyayazi uba it's part of life. Eventually siyafa. Kodwa xa unokuba unikwe i-choice kuthiwe khawukhethe urhalela i-slow death okanye i-sudden death. Masike senze ke a little bit of unpacking about i-slow death. I-slow death ke if sijonga amacala amabini phofu kuzo zombini kwi-slow death nakwi-sudden death. Sijonge ukuba i-slow death le xa iza kuwe wena mntu ozofa. Sijonga kwicala lakho, both i-slow death ne-sudden death kwicala lakho wena mntu ozofa. Siphinde futhi sijonge kwicala laba bantu bakuthandayo bahleli nawe ifamily yakho, iitshomi zakho, your relatives, bonke abantu balapha kufutshane nawe. Masiqale ke kweli cala lokuba i-slow death wena mntu ujongene nayo. You are faced with i-death over ixesha ijongene nawe nguwe lo ozofa. Ujonga ke ngokuna ke izinto enokuba zingaba ziyenzeka kuwe. Inoba ke abanye bethu banazo i-family members right now abakwila process ye-slow death. And maybe aba-understand uba kutheni besenza izinto ngale ndlela abenza ngayo. Kodwa ke abanye kuba bengakwazi ukuthetha, abakwazi ukuyi-expressa loo nto kodwa bayayiva. Abanye bayakwazi ukuthetha kodwa still abakwazi uyi-expressa ngenxa yomsindo abanawo. One, abantu abajongene ne-slow death kuqala bayazibona ukuba ndiyafa. Umntu uyazibona uba ndiyafa and uxelelwe sometimes okanye akaxelelwa kodwa uyaziva ifamily angixelelwe but uyaziva uba ubomi bam buyaphuncuka ngoku. Uziva njani? Number one, abantu abaninzi sebe sezibhedini abasakwazi ukuhamba. Uyazazi lo mntu uba ndandikwazi ukuhamba, ndandiqhathula, abanye abafana nam ndandikade ndiskipha every day kodwa ngoku nandistaka apha ebhedini. And ngubani ke ngoku odinga uba andixelele uba ubomi bam buza ekupheleni kuba ndiyaziva, ndiyaziqonda, ndisakwazi ukwenza into bendikade ndikwazi ukuzenza and nje bandingasakwazi ukuzenza nje. Ndiyababona abantu befamily yam uba le ntlungu yam bayithwela apha kubo, bayithwela apha ebusweni. Ndiyayibona ukuba bayakubona ukufa kwam and buyaba-affekta. Loo nto iphinde ndiafekthe mna mntu obhubhayo olele ebhedini uba kodwa ke ngoku na khawundijonge ndiyibhedini ebantwini bam, abantwini basekhaya. Enye into ke ngokuna ke siyaziva xa usecicini lokufa ulele ebhedini nje bungakwazi ukwenza ezinye izinto. Kudla ngokutshiwo ukuba ke i-sense of hearing yinto yokugqibela ukuba if. So yenye izinto ezibashaphu ke bethunana, ndicela ukunixelela family members, ningathi kuba nisekitshini umntu wenu ogulayo esekamereni niyithethe phaa ekitshini nicinga uba akaniva, uyaniva. Eyona nto edla ngobashaphu ke i-hearing. Nangona ngamaxesha amaninzi akakwazi ukuthetha, akakwazi ukuyiexpressa le nto, uyaniva. Aba bakwaziyo ukuthetha because bayaziva bayayibona le pain iba benza la babe nomsindo athethe izinto sometimes uqonda ukukhubekile ukuba hayibo angatsho kanjani ekubendimnceda kangaka akasakwazi ukwenza lanto ndimenzela yonke into abe seyibonakala ungabikho grateful. It's not about not being grateful, it's the pain bubuhlungu abuvayo nobuhlungu abubonayo anibeke kubo bumenze abe nomsindo abe say burst out ethethe izinto ongathi aka nambulelo. It's not that, it's just not being able to cope with imeko yena akuyo. Ipain le kuye is so excruciating. Xa inexelele ukuba kubuhlungu kube ngathi yahlupa adathe omnye umntu hayi ungamniki kakhulu into ethile. Oh, sidla ngokukhala ke ngendaba semorphine. Uzoba addicted kwimorphine. Bethunana xa inhlungu ikhona umuntu axelela uba akazukunika into ezinto ezomreliva ekubeni engazuphila ixesha elide. Nathi simazi nabo naye nayo ezazi. Kodwa sibe sisithi hayi sumnika into yenhlungu, sumnike into yokuthomalalisa inhlungu. So sithi ke ngokumaka safarishi. Ewe siyayazi khona i-restrictions ne-regulations zezinto okumele uba abantu baphiwe zona xa besececeni lokufa. Kodwa kufuneka siyi-understand ke ngokunayo uba la short temper, la msindo umntu abanawo akabwenzi nje kuba erhalela ukunenza nibe miserable. Intlungu ayivayo eviwa nguye nina niyayibona kodwa aniyi-understand i-level ekuyo phaa kuye. Sibe sesithi ke ngoku sijonge kwelicala labantu ababhujelwayo umntu osecicini lokufa useyambona. That is now thina ke ngoku as a family ndibe sigqiba kuthetha ngoku ngomntu kwelicala lakhe yena mntu obhubhayo. So wena mntu obhujelwayo so uyafana ke nomntu oseyilindile ukuba ukufa kuyeza ukuba ukujamele naku phambi kwakho nanku umntu wakho uyambona slipping away through your fingers. Uthi ngoku niyamzama ogqirha bathi sebemfakile esibhedlela baphinde bamkhuphe. Nithi nimbona uba akangomntu nokuba kuyakhutshwa esibhedlela but babe bethe ugqirha makahamba yohlala ekhaya. Already zi-signs ukuthi thina abantu abasaphilayo ukuba akusekho nto ngoku ugqirha banokuyenza. So sesiqala already sithi kodwa nkosi yam sizayithini le nto. Kuyacaca musuba ukufa sekukufutshane. So siyaqala already noba ke njengoba ndisitsho noba umntu besimlindele uba uzofa still kodwa siza kugriva mhla wafa but siqale sigrive engekafi. Ngoku kuthi ke siyasibona it's like watching a storm brewing apha phambi kwakho kanye ayibona nantsiya itsunami isizithe chu. So yonke le nto ithe chu iyeza and ikudika ke ngoku wena ixesha lokuba ukhale ngelixesha engekabhubhi ikunika ichance yokuba nenze izinto. Masithi ke ngoku nakho umuntu uyakwazi ukuthetha yena niyakwazi ke ngoku nina as a family can ithethe naye akhe aninike uba urhalela ntoni aninike ichance yokuba nincokole naye in preparing for i-funeral yakhe. Abantu bakuthi ke bathi ke akuthethwa ngokufa kuba uzohlolelwa betinanakho nto ihlolelwayo iyanceda laa nto kuba kukhe kube khona elaa xesha lokuba nithethe. So wena mntu ke obhujelwayo you are having an opportunity yokuba uthethe naye nibonisane nizame ukuba yonke iplani ibe sendaweni.